Raito, ke bidiwa jalo ka boitumelo tinto sikidikilwe. Ke nna the former green lovers moserowe wa utora ke mo mokgolo ye e ya ga mangwato moserowe mokgosi ke me jalo le bonna go te ra ditanka jalo taboro le phadisanya mo bo councilari jalo ke me tso gore Dumayo FM ka di 27 ke solo e tso gore Dumayo FM ka di 27 e goroge mo serowe re tere di ba ite mabapile kgaolo e le ya ga mangwato moserowe ka gore ke monna yo leng gore moserowe mo ke nna ne ke ira gore bomeselediase di tsholetsege di ya ko superleaking di tsholetsege di ya ko leaking ye tona erile le ga ditse di tsamaya di gologa mme ke nna the founder of Green Lovers. Green Lovers e tsetswe ke nna ke e tsala ka leina la peacemakers e ne ke e formela gone mo kgoteng e ya botala ote goneha bana ka nako eo ne go ise go nne le mo goteng constituency wa nkutlwa retso ke nna the founder of Green Lovers jaanong ke yone kgang ya ke e bua gore bomesele di a se tsonetse ga o bona di godile yana ke nna mme yanong ke eme ka bocounselara ka lebaka la gore batho ba le bantsi ba nkitse nna ke dimaketa ka go nna ke bitsa batho ke re a re nko lebaleng la o duela le bana ba bone sengwenyana ba kgone go ja sengwe mme rra go pielo yana ka ke bua yana ke bua e le gore ne ke santse ke tswa mo mbetšheng wa rolase ne e kopanye le Orapa United mme o rolase ne di tshameka mmetšha FA Cup ya go teng fasa skelembe mme ga bantse ba fasa skelembe rolase ya baediwa ke go fasa Orapa United ke e thaba ko udu ya bobedi e thaba ko udu ya boraro go raya gore mmetšha o tlo selela e le 3-0 ba ne ba tshwanelwa ke gore ba re ba kora ka penalty mme go raya gore ka ba tlwaela go kora ka penalty bo ba kgona gore goalkeeper a e buse go raya re rolase mo finaleng ne e le finale rra e jelwa 3-0 wa nkutlwa sente jaanong ke gona mo ke gorang kere nna rra original ke tsalwa mo botala ote ba nkitse ka leita la boitumelo ke dikilwe ke ngwana wa ga ke dikilwe mo botala
otenoere
jaanong ke goraya kere rolase e ne e gagolwa ke Orapa United jaanong mosione o ba re ntanra yumase o ne a ita koulu o mata ke batho a petsa koulu ba rolase ne ba bona sepofu tsatsie bonkuto comrade ga ke itse gore a wena o ne o ile Francis Town re utlwa ka wena ra re e jelwa 3-0 rigtso jaanong ke gona mo ke gora kare ra mo kgaolo ye ya ga mangwato jaaka ompona nna ke motho o e leng gore always le mme go gasa matche go advertiser go nailwe mo go nna rigtso ga ke gora kere rola seta tsa lebale go tswa ko pone e go ya ko borwa gar Orapa United tsa lebale go tswa ko borwa go ya ko bokone e kore go go supentsha gore monna o ka tsweledisa di-game tsa nngwe le nngwe kana ke matche wa competition kana ke matche wa di-friendly game go tswaela mo goreng wena o ta o bata mabaka a ntseng jang jaanong rra mo serowe mo re beile mo teaming tse pedi ke Green Lovers ke yone peace miscellaneous ke ba ke nna le nngwe ya bananyana ba e bitsa ba re tinto peace lovers le yone ke agile rra ke rotloetsa sone sports mathata ke gone go tlhoka sponsora jaaka o bona serowe a le tota ga ore o tsena mo serowe mo thopisi ya ka o bona go sena batho ke ntate ya gore ga gona di-company tse di ka tankwano tsa hira bana serowe o le tota jaaka o bona ga di-business tsa teng di a tshwana yo mongwe o rekisa ditamati gale yo mongwe ga gona po o rotloetsa yo mongwe ke ntate ya gore bogolo ga nka bona shele go ka nna botokanyana jaanong bareki rra le babereki ga ba bantsi mo serowe serowe ke batho ba e leng gore ba itirela matsholo a bone ere ba itirela matsholo a bone ka ba phakela ba maketa ke ya ka o bone e re o tswela kwa mmolo motho o tshwana le nna ga ngwe ke thomoga pelo ke taketse re 20 pula ke ba ke ithela banyana ba nna ba re ntaletsa go ntaletsa gore ke re mo bothateng ke go nna go nna re re jaanong ga o sa motaletse motho wa modimo ka moso o gore a re ga ke go thopi ee jaanong re tshela ka gone go nna re re modimo o ba blesse le bone ba bone ditiro e tle re ka moso re ye go goa ee ke raya gore mongame matche wa gompieno o sa tlo go fela one ke one o ne batho ba o itumeletse thata final e fedile kopitse re ke o rapa United ka gore ne e le one the main issue e e le gore ne re bua ka yone rola se yone e winne kopi ya leaki re batla go bona go rapa United e emetse kgaolo ya ka kone ya north rola se e emetse kgaolo e le ya ka kwa ya south ee mme go a o diragala o rapa United re solaela gore e tla re emela ya o tshameka ko cafe le yone ka gore cup ga o e winne o qualifya go tsenelela cafe ee ke raya gore mongabe ne ke ra gone gore le wena o tlhaloganye gore seemo sa me mo nako ya gompieno re soloetse dibe itihela mo serowe yaka o bona serowe a sa thabologa ke ntate ya gore ga go thopiwa batho kwano go te e nna ba palamente ga ba tsena kwa e nna di-ministera ba apolaela bo-ministera go tswa go tlhoka motho o ka buang e le mo palamente a bua gore kgaolo e le ntse jang jaanong ke ona mathata a serowe ga ne re thopa mapalamente ka nnete re ba tsaya ko palamenteng bo ba heta ba bua ka gore serowe o tlhokana leng o tlhokana leng nka bo hetse re thabologile mongana yaka o bona gompia ditleliniki di tsere mo counseleng di isitswe kwa goromente mme kwa goromente go ntse go thata dinneto di ntse di a thaela dikobo di a thaela mo sepateleng dipilisi di a thaela ditleliniki ga gona di-ambulance mo dikgaolo mo di-constituencing tsa rona rra